Sifuna ukufumana impendulo yale equation engu 2x squared plus 3 equals 75. Into ozoqala uyibone apha into ba linye inani elino x ngulo 2x squared. Into ndizofuna ke ngokumna ukuyenza kukuhlula la manani ano x abesecaleni linye angena x abesecaleni linye. Uyenza ke ngokulo nto ndizawuqala ndiyibhalele equation yam. Xa ndifuna ke ngoku ukwenza la macala abonakale ohlukane la ano x abe wodwa amanani la angena x abe wodwa, ndizawususa u3 macala omabini kule equation, ndizawushiyeka no 2x squared. Xa ngoba u3 lo uzawususa nomnye u3, u75 xa ususa kuye u3 uzawuba no-72. Le equation yam ke ngoku 2x squared ukunika u-72. Kodwa ndifuna eli cala lide libe no-x yedwa. Ithetha uba ke ngoku kufuneka ndisuse la 2 ungaphambi ko-x. Ukumsusa ndizohlula amacala la amabini ngo-2. Ngapha uzawusuka u-2 ndishiyeke no-x squared. Ngapha kweli cala u-72 xa ndimohlula ngo-2 undinika u-36. Uyabona ke basi no x squared apha. Kodwa mna ndifuna ukuba no x. Ithetha uba loo nto ndizawufuneka ndifumane i-square root kumacala la omabini e-equation. Ndizawufuna i-square root sika x squared, ndiphinde ndifune ne-square root sika 36. Kodwa ke xa sendifuna i-square root esi sika 36, funeka ndingamlibali uba funeka ibe ngu-plus okanye u-minus. I-square root sika 36 ngoba singa-positive okanye sibe negative i-square root sika 36 kule mpendulo yethu ka-x. Ithetha uba u-x angangu-positive okanye abe ngu-negative 6 ngoba i-square root sika 36 ngu-6. So u-x wethu angangu-positive okanye abe ngu-negative 6. Uba ke ngoku ufuna ukuyijonga uba yiyo nyani nale mpendulo esiyifumeneyo, ungathatha u-6 umfake kula equation okanye uthathe u-negative 6 umfake kule equation yethu. Ndizawuthatha u-6 ndimfake kule equation. U-2 xa umphindaphinda ngo-6 squared uzawufumana bani? U-6 squared ngu-36. U-36 umphindaphinde ngo-2 uza kunika u-72. Udibanise no-3 ufumana u-75. Noba ndiyenza ngu-negative 6 le nto, ifana uba ifane. U-negative 6 squared ungu-36 naye. Ithetha uba izawufana.